mtoto ambaye wamechoka mbali, labda kwao watafika Samburu, inaweza kuwa kwao hata si Garissa. Ndio nikasema wacha Samburu wakuwe namba one. Success is hard work.